Harimo match ya mbere maze bari muri penalty. Ubu yikomeje ni ayo y'umukara.